Some mu gitabo cha cy'abami ba mbere. Abami ba mbere igice cya 19 umurongo w'indwi. Abami ba mbere igice cya 19 umurongo w'indwi. Abami ba mbere igice cya 19 umurongo w'indwi. Yes.
Turasoma aravuga ngo umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri aramukoma aramubarira ati vyuka urye urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure.
Yes, merci beaucoup. Umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri. Musubirize yo verse gatoya. Umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri. Uwo muntu yahuye niwo mumarayika yari umuvugishwa n'Imana Eliya. Ngo umumarayika amugaruka kubugira kabiri, yarasinziriye acaramukoma aramubarira ati vyuka uge urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Mbwire uwo muri kumwe ati vyuka uge. Sindiko ndabumva ni 18 vyuka uge. Iki ni gihe Eliya hariho ahantu Imana yari kuramutwara. Mugabo ahantu yari kuramutwara ntiyari gushobora kuhashika bivanye n'ingene mvuga ati yari umunyantege nke. Rero se comme si Imana yari kuramubwira ati Eliya ndazi kuri umuvugishwa wanjye, ariko kugira ushike hariya turi ko turaje bisaba yuko uvyuka hama ukajya. Bibiri tubwira ngo Eliya ngo acatanga urugendo rwiwe. Urwo rugendo rwamaze iminsi 40. Iyo minsi 40 ntiyari bwafungure ikindi kintu. Ikibazo canje ni iki, mbega icyo cyo kurya yafunguye ni cyo kurya nyabaki cyomara mu muntu iminsi 40? Icyo cyo kurya urumva ko nta kindi cyo kurya atari cyo kurya yahawe n'Imana. Donc icyo cyo kurya cyonyine ni cyo kurya gishobora kumumaza umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, transi, karanti, akiri gado, akiri strong. So icyo ngomba kuvuga ni iki, bene data, amagara yacu agizwe n'ibyo dufungura. Uravye umuntu bivanye n'amagara yiwe, uravye amagara yiwe birashobora kukwereka ikintu afungura n'icyo adafungura. Twese turazi indwara zimwe zimwe ziterwa no kudafungura. Uko nyine hari indwara ziterwa no kudafungura, hariho n'amagara azanwa no gufungura. Rero igihe Yesu yari kuravuga ati ngo ni jewe mutsima w'ubugingo, ni jewe mutsima w'ubugingo, ni nk'uko yashaka kubabwira nti ni jewe mushobora gufungura kugira mugire traje y'ubuzima bwanyu bwose mutarasonza, mutaraba ahantu yaho mwumva umengo murabuze. Yesu aha Eliya yari ko afungura umutsima, mugabo uwo mutsima wari ufise garanti ya 40 jours atari expire. Sasa imagine Yesu ariko aravuga ati ngo ni jewe mutsima w'ubugingo. Ubugingo ni jambo life cyangwa ubuzima. Donc bisigura ngo Yesu iyo turi ko turamurya hariho garanti kanaka twarisaze kuba dufise, kuko si umutsima wari wo wose fungura hama ejo ngo ngire inzara. Ni umutsima ufise ubushobozi bwo kuzana muri jewe cyangwa muri wewe inkomezi zo kujera ubuzima bwawe bwose ku isi utarasubira gusonza. Nicyo gituma iyo turi ko turavuga tuti Yesu amara inyota, nituba turi ko turaririmba gusa ni kubera turemera ubushobozi bwiwe yuko n'amazi y'ubugingo, aya mazi ndayanyoye ubuzima bwanjye sinari sanse kuba mfise inyota. Yes, inkomezi zawe zingana n'ibyo kurya ufungura. Ubu bwami turimo ni ubwami bwa information, ni ubwami bwa information ku buryo umuntu agusumba information arakudomina, ku buryo n'igihe shetani yaza kwa Adamu, shetani yaje kubesha Adamu agaragaza kumuha information atari yo, hama Adamu yemera iyo information hama acara abadomine. ndakunda kuvuga iki kintu igihe abakoloni baje gukoloniza hariho information baje bafise twebwe tudafise bari bafise ikigwanisho bagwanisha ico kigwanisho bakigwanishije abantu petetri gihumbi bose n'imyami yabo bose bari gufu nico cyatuma bashobora kudukoloniza kubereka hariho information bafise twe tudafise sasa igihe imana ari kwirabwira Eliya vyukuge kuko urugendo rwawe ni rurerure wewe Eliya nuri mu bantu bagomba babaho iminsi ibiri gusa wewe ndiko ndakubona muri vision yanjye sindiko ndakubona uri kububa kutuntu duto duto ndiko ndakubona wetablisa ubwami bumara igihe kinini rero kugira wetablisse ubwo bwami hariho kategori y'ivyo kujya bisaba kufungura kuko urugendo rwawe ni rurerure kuko wewe nturi mu bashika hafi wewe uri mu bashika kure rero kuko uri mu bashika kure hariho ivyo kujya bijanye n'urugendo rwawe urashobora kureba mugenzi wawe ingene yitwara ukaraba ivyo kujya ariko arafungura na ukifuza kubifungura kumbe itandukaniro ryawe nawe ni muri ko muje hamwe kumbe revision yiwe niyo kujya no gufungura ngo kujya no gufungura kumbe vision yiwe niyo kujya no kuryama point etre rero uyo nama programme yingene yapanga ayapanga pa rapport yingene za kujya no kuryama mugabo nimba ufise vision yo kubaka Oasis City wewe wibaza ko wabaho cyo kimwe nabandi nibikunda nimba ufise vision yo kubaka entreprise izo gaburira presque mvuga ati abasoda bose cyangwa igisirikare cyose nushobora kwiyumvira cyo kimwe n'umuntu juste afise aka vision ko kubaho uno munsi neje hari ivyo kujya bijanye niyere kuri kuraje hari ivyo kujya upakira muri we bivanye n'ugo rugendo rero ngahimana ukibwira Eliya ati Eliya ntiwiyitiranye ntiwuvume ngo uri umuntu asanzwe nk'abandi hariho ahantu je naho turiko turaje urugendo ni rurerure rero biragusaba yuko ufungura ivyo kujya bijanye niyo uri kuraje information nico kintu cy'ambere nshaka tuganire information muri dictionnaire nariko ndarondera reka ndabereke ingene bakidefinisa reka sa uri multimedia badushiye illustration hajya iyi dictionnaire natoye yitwa litre bavuga ati informer definition subiza inyuma ngo informer definition de ngo terme de philosophie isigura ngo donner une forme iyo turiko turavuga ijambo ry'Imana nitwa turiko tuvuga informer nitwa turiko tuvuga juste gusa ibintu kugira abantu bumve tuyivyabaye harabaye amakuru ya Abrahamu iyo turiko tuvuga ijambo ry'Imana rifise ivyo bintu bibiri ni informe ni kintu cinjira indani hama kice gitanga iforoma donc bisigura ngo ijambo ry'Imana cyangwa uwo mutsima twebwe tujya n'umutsima winjira muri twebwe kugira uduhe forme kanaka rero uwo mutsima dufungura uri sanse kuba umutsima udutwara cyane ungana niyo turiko turaje uduha forme ya paraporo iyo turiko turaje nico gituma hari ama programme kuri television tutaraba kubereke hariyo forme tudashaka gufata nico gituma Yesu yavuze ati ngo icinjira mu muntu indani muri we nica ari kibi nico kimuhumanya kubereke icinjira indani muri wewe kirafise capacity yo kuguha forme donc nushobora kwirirwa iminsi yose uri kuraraba iki uri ndabuze example nanga uri kuraraba vuga ati dessin animé ngo hama ngo wumve ushobora kwiyumvira ibintu kanaka donc iyo dessin animé uri kuraraba hariho forme irema muri wewe nico gituma ibiri vuga ati twebwe ni twitwararike ivy'ubu bugingo kuko twebwe turabasoda twebwe ni turaba civil Bibiliya ntitwemerera ko abakristo turi abasivili nicyo gituma hariho amaprogramu abasivili bagira mugabo abasoda batagira uramaze kubona ngo abasoda batambuka nibatambuka tu ibi by'iwacu umengo nta ntumbero dufise umusoda gutera ipa ipa kizune okay kubera kutambuka uko kubera iki kuko wewe ari forme donc uvyo ahamagari hariyo forme kanaka bisaba nico gituma hari ama programme ativangamwo hari utuna tajamwo kubera iki hariho forme ashaka ku develop sasa twebwe bibiri kwa tubwira ati ngo tube ngo ukwizera ngo kuzanwa niki nukumva kumva iki ijambo rya Kristo donc bisigura ngo ukwizera ni kintu kiba forme si kino fete gifa kuza donil par hariho ikintu ni ukwizera kuzanwa nukumva uko kumva kwinjira ndani muri twebwe ni in hama kugaca guproduce kwize ko cyangwa gutanga forme muri twebwe nico gituma ivyo uraba ivyo wumviriza nivyo bikugize nico gituma ari abantu benshi bafise amakuru ataberekeye en tout cas just si sha gutahura nka ko rero nimba naramagariye tuvuge nkuba kuba kuba businessman hama nkabaho ntazi Robert Kiyosaki umvata kibazo mbafise ndumu businessman ibikenewe kumenya makuru ya Cristiano Ronaldo gusumba ya Robert Kiyosaki kubera iki ico kintu numviriza hariyo forme kizana muri jewe hariyo forme kizana muri jewe bene data ubu bwami turimo umuna gusumba information arakudomina rero imana ikirabwira irambwira ati vyuka ufungure kuko urugendo uri kuragenda saha hafi kuko urashobora guhusha kazoza kawe kubera kubura juste information bibira nivuga ati ngo abantu banje bishwe niki apana no kudasenga bishwe no kutamenya kuko information udafise ntacho en fait uraza kubura avantage yayo reka dusome iyi verse ndabereka ka analyse vraiment ariko ndagira uno musiga kaze abami ba mbere igice cya 19 nyene kuva kuri 15 gushika kuri 17 mbo kugira ducungura umwanya murabe kuri screen ntimurebe mu mabiri yanyu ngo uhoraho aramubarira yari kwabwira nti Eliya ati subirayo ujane inzira wazananye uje mu bugaragwa bw'i Damasiko ni washikayo uzorubanuze Hazayeli amavuta azobe umwami w'Isiriya ninde murobanuje amavuta ninde murobanuje amavuta Eliya umuprofet donc ni uhejeje gushiraho umwami hama cavuga ati ikindi uce urobanuza na Yehu mwene ni Mushi nawe uzomurobanuza amavuta azobe umwami wa hehe w'Isirayeli donc turumva ko yagize kurobanuza amavuta abami babiri bo mu bihugu bitandukanye umwami umuvugishwe n'Imana umwe ahejeje kwetablisa abami babiri hama cavuga ati ngo kandi na Elisa mwene Shafati wi Abeli Mahola uzomurobanuza amavuta azobe uguvugishwa mu gishingo chawe donc ahejeje kwetablisa umwami wo muri Isirayeli hamwe n'uwundi w'Isiriya hama cette fois-ci achiraho n'umuvugishwa n'Imana umvye biharuro rero Eliya yagize nijye verse musubize inyuma gato ngo maze uzokira inkota ya Hazayeli donc umwami w'Isiriya donc uzo parvena gukwepa iyo nkota ngo Yehu azomwica ngo ariko ngo nuzokwepa Yehu Elisa azomwica afise abami babiri ati aba bami banje ndabazi nije ndabashizeho mugabo ndaziko barongogwa n'ivyo babona barongogwa na France 24 ivyo babona kuri France 24 na BBC na CNN sasa bisigura ngo hariho umwami ngaho w'Isiriya abansi nibamutera peut-être Yehu araza kumwica ariko ubwo Yehu nawe aza kumubuza kudetourna Yehu ninde aza kumwica Elisa umuvugishwa n'Imana kubera iki aba bami babiri ngaha bobo bayobogwa n'aya maso Dokibo baguma bari kora singa ibintu byo muri OBR. Baguma bari kora ama analyse ya France 24 cyangwa he. Ngo ariko ari umuvugishwa n'Imana wewe. Analyse ziwe si analyse za BBC na CNN. Analyse ziwe ni analyse zo mwisi y'impemo. Bisigura ngo umwasi ni yakwepa bababiri akazana na mukirere c'impemo. Ndafise Elisa. Ntaza kumukwepa. Ntaza kumukwepa. Sasa uko niko ubwami buri etabli. Uko niko ubwami buri etabli. Hari abantu bashira mu ngiro ivyereke ama administration ivyereke iki ariko hariho ubundi abaganza bose. Reka batwereke organigram ingene bipanze. Twereke organigram urabo ubwami ingene bupanze. Voilà. Uko niko ibirivuga. Bibirivuga ati Elia yasize amavuta Elisa. Mugabo Elisa yakuvura spirituellement muri Isirayeli hamwe ni Siriya. Ariko ni umuprofete nta na titre afise. Mugabo spirituellement Imana ishaka no kuvisita Abisirayeli ni visita Yehu. Ivisita Elisa. Ivisita Elia. Kuko arafise domaine ari informe bo batari informe. Arafise domaine we azi bo batazi. Donc ibo barashobora kubona crise, barashobora kubona crise ntibamenye aho crise yazananye. Mugabo Elisa kubera wewe atagira analyse yo kuri BBC. Agira analyse yo mwisi y'impemo. Arashobora kumenya ati iyi crise izananye no kutumvira Imana. Arashobora kumenya ati ejo naho batubwiye ko turi COVID. Ngo ejo ifu ya shekeli niba ari shekeli izoba igugwa amahera make cyane. Kandi nakora muri OB. Si wewe directeur wa OBR amanura cyangwa duzibiciro si mu ministre wa commerce mugabo aganza ababami bose donc avuze ijambo giwe muri Israel bare executor avuze ijambo abo muri Syria bare executor kubera iki arafise domaine akuvura spirituellement mwisi mwemwe twese turafise ahimani duhamagarira kuganza. Ejo verse passé kwa dusomera tuzi ku mutwe ige ngo Yesu abwira abigishwa biwe ati nimugende mu mahanga yose hama ngo mubabwire ubutumwa bwiza hama mubahindura abigishwa. Niyigeze abwira umunyepolitiki ati ngo genda muri iyi domaine ni wowe ucuza uganze. Yabibwiye abadisciple kubera iki umudisciple wa Yesu hageze ko ashyiraho amategeko. Ayashiraho abanje kwanza kuraba hariya amwisimwemo ingene plan imeze abanza gukonsulta hariya ngo nimugende mu mahanga yose. Iryo jambo bita mu mahanga hariho ama verse amwame bavuga les nations cyangwa les categories cyangwa les domaines hama muri izo domaine abantu bariyo mu bakolonize mu baganze mu bigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Icyo ni gikorwa cy'abaki cyaba colonisateur. Umukolonisateur araza mu karere kawe akaraba ingene ari kurakora hama akiga ingene aza kwinfiltra akiga ingene aza kukudomina. Nicyo gikorwa twe dufise rero bibiri kuri tubwira ati ngo tugende mu mahanga yose. Hariho ama domaine twari sense kuba turimo ngaha turabona Elisa wewe yari muri domaine ndayite ya politique kuburyo iyo hagize ikintu kijanye na politique cyangwa gestion y'igihugu Elia na Elisa barumva ko bari concerne imbere yuko abami babimenye. Nico gituma igihe nkako rero hariho amazi yigeze kugira ikibazo amazi yagumarura nibigeze bahamagara umwami ngo aze kuresolve ico kibazo kuko cyane kibazo kimurengeye kuko umwami yarabona cyukinwe ibi nta indi suri dufise ivanamwe ubucafu mu mazi ariko bahamagara nde Elisa. Elisa kubera wewe ingene a resolve ibibazo arazi yuko mwisimwe hari haba principote kuko abo tunigana atarabinyama namaraso kubera Elisa wewe wabizi yuko ukukurura kwa yamazi suko amazi yavutsuko hariho imwemu byo mu kirere yatumye yamazi arura. Nico gituma bahamagaye Elisa batahamagaye umwami. Turakwiye kwiga ku resolve ibibazo d'abord kuri niveau yo mu mwemu kuko niho twaremewe rero bisigura ngo niho hari hasine ibintu byose igihe Yesu yari mu bwato ngo imifunda iraza baramuhamagara ati mwigishwa erega turapfuye mwigisha Yesu ntiyigeze abwira amazi ngo akame yabwiye iki yabwiye umuyaga kubera iki yabwiye umuyaga kubera umuyaga niwo wari origine w'ikibazo kuko amazi yoyo nta kibazo afise amazi yo gusa yegzekita itegeko ryatanzwe hariya n'umuyaga rero Yesu we yaba yuvumengo jewe ndazi source y'iki kibazo mwe ntimubona amazi ariko aragira uko amazi nta kibazo yari afise amazi n'amana n'abana beza mugabo ikibazo ndazi origine yacu reka rero ni address kuri origine yacu rero bibiliya twebwe ariko iratubwira ati ngo mwebwe ngo muri abana b'Imana ngo kandi umwe mu b'Imana aba muri mwebwe ngo kandi mwebwe kubera muri abana b'Imana ntimurongogwa n'umubiri mwebwe murongogwa na mwemu bisigura ngo mwebwe hageze mu kuresolva ibibazo nturaba dabor umufuko ingene ungana ubanza kuraba umufuko w'Imana ingene ungana donc bisigura ngo wewe uri kumwe na Yesu hama ukaba ofise ikibazo cha Kaisari ariko arakwishuza amafaranga cyangwa ariko akubwira ati il faut kuri haloye Yesu uraba ingene ariko arakora Yesu yaravuga ati okay ndabona ko ati amafaranga dufise ngaha mugabo mwisi mwemu ndashobora kubona ko hariho ifi Imana yashizemo amafaranga imwemu yawe irafise capacity yo kuresolva ibibazo by'umubiri wawe kuba informe information iri important mu buzima bwacu nushobora kuja ahantu ngo uganze utazi information zo muri ico kibanza nico gituma Imana igihe cyose ishaka gutwara abantu mu bibanza kanaka yarabahamagara ati Abraham je ne connais Abraham akacamo kiri akacamo ati urabona kijya gihugu arabanza kwenza kamwereka ico gihugu kugira Abraham abanze kunota abone yariko araja kugira yitegure kugira arondere umutsima ujanye ni yariko araja Abrahama kanota Imana ikamubwira ati raba nazige nyenyeri zo mugice uruvyaro rwawe ruzongana kujya Abrahama akaca tangura kunota nico gituma birivuga ati ngo emviriza ngo andika iyo yere kuri kurabona nico gituma biri danger cyane kwizera ko umuntu azoshika kure atandika koko nabantu bakera turabona ko Imana yabwira ibintu hamika cyabwira ati ni mwandike information hari umunsi umwe Yesu amaze kuzuka ababire bahura na Yesu ama bahuye na Yesu baratera blague batangira kumutera amakuru yo kuri TikTok social media umusaragezweho umukino umuki ta 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 titi biref aho baje ntibigeze bamenya ko bari kumwe na Yesu kimwe cyakino ne umuntu ashobora guhura na Yesu ntamumenye kubereka hari information badazi za Yesu dokibo babonyamba ikanzu yera bati uyu nibaza ko ari umwe mugenzi wacu kuko hari information badafise bene dat hari ama opportunite menshi ahora za mu buzima bwacu mugomba kuba tutari informe bikwiye opportunite iraza ikigira hamukacubanda nakujya gusenga ati mana ndashaka kubona ibihe bishashe mana ndashaka kubona ibintu bishashe imana ikavuga ati musozo nari nararungitse igikona kigugaburire mugabo waragitinye wumviye ko ari umupfumu n'umurozi information nushobora gushika ahantu udafitiye information yaho pasteur wacu niwe akunda kuvuga ati nushobora gushika ahantu hatandukanye naho uhora uvuga ko uzoshika abantu bose tubona muri bibiri turabona ko imbere yuko bashika ahantu baba bafite information yabo ku buryo bari baza ati iki gihugu tunjiyemo ni igihugu gitemba amata n'ubuki dokibare bafite information y'icyo gihugu twebwe rero dushaka kuba abantu bahambaye mugabo ibyo kujya dufungura bidahwanye n'ivyo abantu bahambaye nico gituma umunsi umwe Paul yarabavuga ati ngo muracanywa amata ibintu vya babebe nini il faut que mugye amagufa il faut que mugye amagufa bamwe amwe arike tuja muri gym aho vuze ngo tuja simpora njayo nikugira nyene twese tube muri benye kugira makosa atwagirize twese muri gym uyu giyeyo hari umuntu yiterurira de kilo fresh fresh tubiri kandi agataka kuvume ngo yagize sport hama hari wundi yinjira akaba ariko aterura 5 kilo abo bose bo bajije itandukaniro nuko uyu wa de kilo arafise purpose yiwe uyu wa 5 kilo umubajije arakubwira ati yo gende mu boxer donc ndiko njya ivyo kujya bijanye niyerekwa ryanje rero si shobora gufungura utuntu twabana donc fungura ibintu bingana niyo ndiko ndaja nico gituma sinumva umuntu w'umufutboleri amara umwanya munini cyane ariko yumviriza umuziki kuko mba nuvume ngo urafise ivyo kujya bijanye niyo biri kuraja Raba Cristiano Ronaldo iyi informe injizi ndani muri wewe kugira afata iyo forme kwamagara muri business mugomba manya munini umara uri nakana telenovela terere amwiki wamagara ku actor wa mafilme ya romance sino vigituma umara n'uwo mwanya uri kuraba ibyo umusunge Yosef Maria yari yamubwiye ati umumarayika yangendeye ha umumarayika arambwira ko nzovyara umwana sasa uvyumva gute mushinga na hewanje Yosefu bibiri ivuga ati reka tuyisome ni muri Matthieu 1:20 uyu ni Yosefu umudamu yahejeje kumubwira yuko umumarayika yambwiye ko azovyara umwana hama Yosef bibiri ivuga ati ngo akivyiyumvira donc akiri ko ari yumvira iyo scenario akiri ko ari yumvira ivyo bintu Maria yamubwiye ngo yahuye n'umumarayika akiri ko arondera izo information akiri ko arinjiza in kugira bifate form akiri ko aramedita kugira byinjire kugira bifate forme ngo umumarayika w'umwami Imana acaramwiyereka bene data hariho information winjiza muri wewe zikaca zirema forme kanaka kubera yari ko yiyumvira iby'abamarayika kubera ko yinjiza information z'abamarayika abamarayika baciye bafata forme sasa hari ibintu dukeneye kumenya twese Mugabo nushobora kumenya ikintu utinjiza muri wewe kuko icyo kintu winjiza muri wewe ivyo byo kujya ufungura nivyo biza kugira magara yawe information icya kabiri character mbiriwe muri kumati character Nimba hari abantu basizwe amavuta ku isi no mu kuzimu Shetani yarasizwe amavuta Bibiliya iri kuvuga onction ya Shetani ni onction yitwa mimshak iyo onction yari nini cyane telma ki yarakonvenka entier y'abamarayika abamarayika bama babona imana iminsi yose Shetani araparvinye kuba convinc ko bamukurikira. Urumva yonks ingene ingana? Hein? Arafise onks? Arafise gift? Mugabo abuziki character. Sas. Twese ngaha. Turafise onks yo madomena tandukanye. Turafise ingabire zitandukanye. Hari umuntu yari ko aracapa uvuga ati iyi destiny ibaza ko yacafwe ni Imana. Hari umuntu ariko araririmba ukumva ingene amanipula ama corde vocale uvuga ati eba namuze respect Mugabo ivyo o biri ku bantu bose. Donc na Satan ubwiwe afise amavuta. Donc bisigura ngo amavuta ningabire sindi ko ndabigaya, kuko nanjye ndayakeneye. Amavuta ningabire hariyo contribution bigira. Mugabo caractère niyo ishobora kugushikana ha hantu kure. Ha hantu Imana abwiye Eliya ati ngo vyuka ufungure. Kuko urugendo ari rurerure. Vyuka ufungure caractère. Kuko udafise caractère, peu importe onction office, uraza kuba stack. Turafise reference ya Satan. Arafise onction. Mugabo turazi ari muri uwo mwanya. Caractère. Ujye mwami yitwa Yehu, ujye twasomye umwami wo muri Isirayeli. Ujye mwami igihe Elisa yamusiga amavuta ngo abe umwami. Mu bisanzwe yari umutipe w'umukomanda, mugabo ndavyite gute, w'umubarbare. Yari umutipe w'umubarbare. Ariko aratwara chariot, ariko aratwara umukogote, yawutwara yiruka. Nka muri GTA kubazizi. Donc niyo yari karakteri yiwe. Yatwara imodoka umengo ari mu ihigano, niko yari ameze, niko Yehu yari ameze. Ku buryo n'umunsi yasigwa ngo abe umwami ntiyaciye abiheba. Yasizwe amavuta, yasizwe onction. Mugabo iyo onction ntiza guhindura karakteri, iyo ngabire ntiza guhindura karakteri. Ku buryo Bibiliya ivuga ati ngo umunsi umwe ariko aragenda agiye kwica umwami umwe, ngo umuntu aba ari hajya ahagaze hejuru y'umunara aramuraba. Wumviritse? Wumve onction na karakteri ngene biza gukorana ngaho. Ubwa mbere uwo muntu amubonye, donc ndamwize gute umunyezamu wo ku gisagara, aravuga ati ndabona umuntu ariko araza yiruka, uyu muntu nibaza ko atazanywe n'ineza. Hama umwami acavuga ati ngo rungika abagabisha b'abasoda bamubaza ikibazanye. Hama wumve ya onction ya mimshak, ararungika babantu. Bo bantu bageze kwa Yehu babaza Yehu bati ngo mbega uzanywe n'iki, uzanywe n'amahoro. Bibiliya ivuga ati Yehu yabishuye ati ngumviriza ngo nzanywe n'amahoro ntazanywe n'amahoro, ibyo ntibibaraba, nimunkurikire. Mwibaze ko bamukurikiye, ntibamukurikiye, baramukurikiye. Ntibazi ikimuzanye. Mugabo baciye bahinduka abantu bazi inyuma yiwe. Umwami atuma iyindi groupe ya kabiri, nabo nibabaza kujya nyene. Yehu ababwira ati je nimunkurikire, kuko Yehu arafise onction ya mimshaka, arafise onction ikwega ibintu, arafise ingabire ya kuzikina abantu bose baraba impression, baramukurikira. Avuze iki karakter? Bibiliya ivuga ati ngo ingene yatwara uwo mukogote. Mu Cyongereza avuga ati he was like crazy, yari nk'umusazi. N'umwami yasizwe amavuta, mugabo n'umwami umwami w'umusazi. Kubera iki onction ireza kugushyira kuri platform kanaka? Mugabo karakteri niyo yotuma uba maintain kuri icyo kibanza. Si n'abantu bafite onction ngaha, ngaha hari abantu benshi duhura bo taxi vero bafite onction yo kuzura abantu. Mugabo kwa karakteri ya bitari maintain baguma bari down. Umuntu umwe yavuze ati usize amavuta umusazi ahinduka umusazi yasizwe, aguma ari umusazi. Tusepuroma akantu kiyongeye ko ni amavuta. Sisa karakteri iri importa cyane muri destine y'iyo turi ko turaja. Karakteri sindi convaincu ko Cristiano Ronaldo hamwe na Messi aribo bajere ba mbere bahamagawe b'igitangaza. Mugabo nibaza ko hariyo karakteri badevelopye ijanye n'iyo baba ariko baraja, ituma peu importe abakinyi bose karakteri yabo yarabaciriye inzira. Karakteri reka batwereke igicapo cya karakteri ngene bayita mu Kigiriki. empreinte dilatée caractère du grec caractère. Ngo signe gravé ni empreinte. Donc genda fi simbwa rero iyo imbwa murandaba imbwa zanje ari gavete ziko ziratembera muhira ha mazikinyegeza hantu iyo ntashe muhira ndashobora gusanga ariho ama empreinte y'amaguru yazo ayo ma empreinte ni nka signe iri kwirambira ati naciye nga rero caractère ni nka cache izangaha itira signature ati aha hantu haciye umuntu amezuko rero ikintu gishobora kugutandukanya na generation yawe samavuta ni caractère Nelson Mandela sinibatse ko ari umuntu wa mbere yasizwe amavuta wapi mugabo hariho caractère yaramaze kudevelop tena ke muri generation yiwe nta muntu numwe ashobora kumuhagarara imbere bibiri ivuga ati ngo Yesu naho yari umwana w'Imana ngo yigishwa kuba forge gushigwa ko ama empreinte bamutera makashe muri par obéissance donc obéissance yawe niyo iforge caractère sino twese twarahamagara kuba abantu bahambaye mugabo hariyo caractère dutegereza ku develop par rapport yo turiko turaja il faut ko umuhamagaro wawe uba ungana na caractère yawe kuko ikintu kimente no muhamagaro wawe ni caractère wa developer peu importe onkse cyangwa ingabire twoba dufise tanke caractère itaraba grave muri twebwe tuguma turi stack ahantu imana irahura na Gideon irambwira ati je ngende kuraba je mbona umwengero muhizi w'umunyankomezi Gideon araba ka onction kiwe na gift yiwe niyava niki aravuga ati genda cyari limit mugayimana irambwira ati jewe imana ndakubona ngo muhizi w'umunyankomezi ikintu imana ari kubona muri Gideon yari caractère sino David yari umwunge mugabo pe importe ko yari umwunge hariyo caractère y'ubwami yaramaze kudevelop hariyo caractère y'ubwunge yaramaze kudevelop kubuga Imana iravuga ati wowe ko kuntu mbona intama zawe zifata neza n'igihugu canje n'ubwoko bwanje bwa Isirayeli urashobora kubufata neza kubera iki caractère mwene data twahamagara ibintu bihambaye ariko birasaba ko tuduza nivu yacu ya caractère kugira tugere aho hantu kuko caractère nico cyo kujya cyonyene kidushoboza gushika aho hantu turiko turaje reka tukubwire amaso yacu dusenge urakeneye information mu buzima bwawe urakeneye na caractère y'uri kuraja sinzi icyo mwe muyere yakuganirije reka dusaba umwungere wacu dusengera kugira tugire iyo grace yo kwinjira muri icyo kibanza Imana yaduhamagariyemo